Mubazi.
Mubazi.
Ukata abari bugushira urabyumva tegerezwa nyene kuzitanga. Amamaze kuzitanga ugacukora ibige byitegezwa gukora nyene.
Mabuja uhurukoresha TikTok.
Aho ya nta niyo nzi.
Facebook na.
Basha na yo ndabona.
Nzi nahiba.
Oya, iba he.
Niko sangi bangira mu kinama nuko hariya kujya kabiri.
Je narinzi kwiba muri Kongo.
Isaac TV.
Yes, sisi tunapita kule mamako alikukataza kupita. Ukicheza na jembe litakulima ndugu yangu. Ini Isaac TV, we are on time. Mugoba ibintu byiza cyane gose kuba ibintu bimeze neza by'amavuta biri ku mwanya. No munsi nakuzaniye bishasha nakuzaniye nabakina iki ni karate cyangwa ni comedy. Yes, ariko turabashikira mu kanya gatugarushye kuyaga nka ko ndabona abantu bari mu maselfi ngaha igarushye kuyaga nabo ni Rukundo TV mbere yuko dutangura jya kuri channel yabo andike Rukundo TV mengari ko Burundi ubu mu abone wabo ariko nutwiragire nasebwe Isaac TV wahonishye watu wazuri nanzia huku nanzia huku tuanze na presentation twende Juma acha tuanzie huku mabuja ni bien
ego ni bon
uko fresh
wewe
ni jambere umushashi ngira gato yaga comedy twende.
Ewe umeze gute wewe? Ndashaka kukubwira umpa amafaranga ugatanga kuntu ibintu by'uburofa. Eh? Je kadimiye nyene ya depression.
Okay, ayo atugizina chatugenda no kuri uyu no mu mama. Genda giye gombanya aba mama iyo bari muri novuga equipe irimo abantu, novuga yuko bakira aba gene, hagacha hajyanwe mu mamusanga biryoshye cyane ngo sitiho ngo mama. Umazina kugira abantu akumenye.
Ah, ni da froze ba nyita ku izina rya mama muganga n'ibyo bamenyereye
mu. Mama muganga.
Ego.
Mama doctor. Agafondo te kafashe ni bien ni muzuri mugaje nabuze urabona ndakayangana mu maso twagiye no kuri no musista wanje novuga ko ndamuze ariko abakunzi ba Isaac TV barashaka kusura ku mwuka
yesinja
oita sis cyane sis oke chatugenda kuri no mwigeme ngo ni jene ya bajaji ni wafite inzobe muri bose nuri ya life is eh nuri ya life is. Okay, turagenda na presentation mabuje.
Tushugiye mana sinzi.
Shugiye mana sinzi. Urumva ko n'abakobwa bavuga presentation. Mugatuka bangu tuvuga ati shugiye mana. Shugiye mana sinzi. Twende.
Cyo mana ni twa. Harerimana Samuel, Mr. Pom Pom Po, Mr. Mushushu, Mr. Kubebezwa, mwenye midomo yake.
Nababwiye bano batife twasanze ari ko barakinira ndabakunda cyane gose. Ndazanze ari ko barakinira n'umwabo n'abantu bambaye ama nyebo yebo. Namagati.
Bariko bakunzi ba Isaac. Musanzwe munzi uko twe dufise turambara. Mfise kirato bukari ya 500 dollars. Shakubaze. Aha gusa nuko nsanze ndi kuri tere. Ana ariko nda Mr. Pom Pom Po umwami wo gupompora. Vire nzima uriza nta mugaba pompora nka jewe.
Iyi ni presentation cha wimva nitwa jamu kigani risa yose. Twagiye kuri no mu mabuja abirewe nawe ene mabuja kazina gatoya. Afa pasi twari kumwe ariko no munsi turagiriwe ibakwe muri Isaac TV mu bwami bwa Isaac TV turaronse undi muntu. Muri ya mu sitari.
Jenny twana na show.
Na na show. Shuna na show. Arumva beshwe we muri Belize na na show ryo rije gute.
Uvuga ngo kuri Nadine, Nadine baciye bavuga ati katuguhamagare nana ntituri hensi. Hanyuma shu naryo baciye bagyongera ko ntanguye gukina ibi bya comedy.
Cyane shu n'umusheri wawe. Oke cha tubereza na presentation kuri uno musore no mutipe genda mukunda sana. Reka rero tumukuntu yi presenta mpa nsanga nirutse.
Eh? Afite gute? Ni presentane. Kuri presentane habise gore.
Mugire.
Uivuge.
Eh, nivuge. Okay, ndivuze. Nuko ndivuze ni jewe.
Ni
jewe, nwezi nivuze ni jewe.
Wabye bakwise gute.
Ah, okay, wazakizina yo. Nawe. Mbo jewe ni twatiza. Mbo hama irindi banyongeye ko rimba na mazina ya. Abiri. Mbo babanje banyutatiza. Bajeje kuvuga tiza. Hamba cha basira ko Pascal.
Kiza Pascal.
Yego.
Basanzwe batazira gute kiza no muri muri filme ni kiza.
Kiza, uzakura ama magara biki John kubera ndakunda ubugari bwa John biharage bya John.
Bavu kusa na John Munda. Yes, iyi ni Isaac TV murabizi mvuba naje ko nzigukina comedy. Mvuze ko azosa na John Munda arumva hari abantu bake batwinga kandi basanzwe bakina comedy. Okay, nuvuga yuko iyi ni team Rukundo TV nibaze yuko hari umuntu abuze.
Eko. Tafutiriyo.
Ibikorwa byanyu uko mubona biriko biragenda mbega biriko bigenda gute umugerageje kuraba aho mwari ndibuka mukiri muri Burundi TV muraza muri Rukundo TV. Mbega umubona iki bikorwa bimeze gute kwanza byaduse nabahera mu bikorwa amarize kurangiriza mu bindi.
Na mafi. Ibintu bimeze neza.
Mafi bisigura. Amafi.
Nukuvuga abuze yuko na mafi nukuvuga ni mukeke sindagara numukeke iyo uvuze umukeke urutindagara nukuvuga aho twari turi kera yari ndagara ubu numukeke keke mama keke
murifuza kuzoba isamaki da froze dada abuze ko mwari ndagara munyuma mu mukeke urashaka kuba isamaki
oya urumva tumaze kuba umukeke urumva tuba tubaye isamaki nini cyane Ego, tufuza kuzoba isamaki nini cyane. Ego.
Sisi ubona mubaye isamaki, muzoba muhejeje cyane muzoba muzorengana isamaki muruti isamaki.
Yawo. Umva nitwa gumya ku isamaki, tuzarenga isamaki tuyirute. Yawo.
Mabuja ni bo urakina comedy navyumvise biramaze gushika ugafungura ubugaruka ugakoresha ikiko cyangwa ifurushete ukafungura
oya nani musubari
kuberi
ari nibyo bishobora gukunda
navyukunda cyangwa nuko wabyumvise ko batabikora
oya nani mwe byo bakunda nawe ndati nibyo gushoboke
okay Sammy yambaye isaha ariko yambaye kuboko kwibubamfu wayi wambaye isaha kuboko kwibubamfu kuberi ko wambaye isaha kuboko kwibubamfu
sha mukuri kw'Imana je navyuse mu gitondo ndayishira kuboko kwibubamfu ntabindi
muzi cyo bisigura muzi cyo bisigura
cya ntabyo nzi vrema
okay turaje kwa ciza ciza niyo ndambaza akabazo gatoyi gusa kandi rero ndabatera inkuru kandi ngenda bivuga muri interview uko abantu mubona ngaha ngo barabana ni sheri ni mutama na madame ino couple mubona gute imeze fresh ngiye nanchi cyangwa ndamubaza gatoyi ciza ibintu bitatu ho rukora madame wawe wamushavuje iyo wamushavuje ibintu bitatu ho rumukorera kugira ishavure
aho nyine babanje kuntuka ngo turabana ni turakura twebwe
iyo ni madame wawe
eh okay numvise ngo turabana mbo ikintu cyambere mpura ndamubaza
iyo rumukorera kugira ishavure ihere
abasho ishavure ihere icambere ntabyo nibuka mubaze
we navyuze
mubaze usanga byibuka
okay we cyo kibazo uno vuga ko cyakona nesha ndamubaze nawe kiwiwe ikintu ukorera umuntu umufasha wawe la nashu ushobora gukorera umufasha wawe kumva kwa nezerewe n'igihe
yashavuye ikintu ushobora gukora cambere urazi ko ari ugusaba imbabazi amumaze gusaba imbabazi kiba gisigaye nawe nuko yoguharira kuko ataba ari bugushire urabyumva ategerezwa nyine kuzitanga amamaze kuzitanga ugacukora ibyitegerezo gukora nyine
nuko sisi bamuhaye pasiporo zibiri yo kujya muri Belgique na Canada titora mwimotoriya
kuko bitambwira ntore byose
amakubwira noneho wajya mu bihugu bibiri icyarimwe imigere ibiri ntitere
be noje
wajya
Canada
Mabuja urukoresha TikTok
oya nta niyo nzi
Facebook nayo
basha nayo ndabona
nzi nahiba
oya iba he
Facebook usa ibangira mu kinama nuko hariya kujya kabiri
je nari nzi kwiba muri Congo
muri Congo
ehe
Mabuja ni sawa nawe okay Facebook urayizi uhuye n'umuntu ya create Facebook Nicha kinu umusaba uhe n'umuntu yazanye Facebook.
Zine Facebook. Icyo n'umusaba kugira iyo ibe itere yaguka cyane.
Kintu ubona yuko ibuze Facebook uvuga ati ndashobora kumubwira iki ni iki kumuterera nko kumuterera. Baguhaye umwanya wenyine ati vuga iminota 2 kubijanye na Facebook kintu ushobora gusaba. Kome interereze.
Aho wenyine yashobora kwishira aho nonyo yashobora kuciyumvira kuri umwanya yishizeho je nitwa ari kumwe nawe yashobora kuciyumvira akagishira aho nzi byoko
cyo cyakunaniye yes ariko je ndakunda bakomedi yo bariko barangirira ga comedy sometime si shobora kuvanga haje ntabonye abantu bariko barakina mega bakine ndi nande na nini munyini re comedy yo mwese komo je ndawuze na umera mera ari yacanga imperino kane
mugore n'umugabo batwereke mugore n'umugabo
ugakomeye
mugore n'umugabo
Mugore ni mugabo.
Bagukinira.
Eh. Tokenere.
Aga comment.
Ay mama ki pepe sibyo saka. Ogi pepe ho ho.
Mune ngora muko murakina muri babiri.
Wa musigeration ama ntiyateze.
Action uratashe.
Okay. None wewe tuvuganye mamoto sibyo? Nakuzanye kugira ngo nze ndajye ndahekenye inuje amasazi nze ndanywa amazi gusanzwe ndagereke
ushatse kuvuga
none ubu nisangabe
tugize saa cyenda
none saa cyenda none singa saa sita
akanya kari kango
kubeni udasubira kubona nanze ko nzonza ngenda kurondera laziyo hamanze kujya nzange ntabyo
yabuze icyo narinzi ngeri ko maze iminsi ntekinga ntuge nkateka ngo ugacuvuga ku meza ngo umare urahaze ko zeko rimwe naravye ko wamutse uhaze ngira uvuye muri babahabara bawe
neza imba nariye kwa mama
mbe waravuye kwa nyoko kugumuja yo kujya yo gute kandi nanje mba ndahari
basi seri mbabali
ibyo ntibirimo
mbabali ra seri seri yo mana we
kugira ngo bari rubanza gufuka mu nyereke
kwikora mvukame na pukame iwambabari numba bakwe
nagusome yes na yes byajyoshye ni rukundo tv nubwo ariko byoshye cyane gose ayo bakubwira umukomedi ni umuntu ushikana kuri tele ukamubwira ko ni komedi akayigukinira bano bantu barakunda gukina komedi ariko hari ikintu nshobora kubabaza mwe muri babiri maze iminsi mbone kibondo gitembera kuri rezo sosiyo gifiswe n'uno mukobwa na Sammy sinzi rero ko ari cyo mwavye mbega cya yari ngaha sinkoze ko mu nimwe nagize guca sinashikanye ko ujya no mu bebe wanyu cyanye ni film mu bebe wa
Nash, uja ni Samuela.
Mwavyaranye.
None banywanye ndababaze. Ariko arabaza umwana yaramubonye, ni mwamubonye. Ahubwo bro, turagutumye muhira. Tuzosohora umwana wacu itariki 25 z'uku kwezi kwa 12. Turatumiye abantu bose. Muzoze 25 kuri Noweli, tuzosohora umwana, sibyo ga bebe?
Ah.
Yapo, tuzosohora umwana. Karibuni nyoti.
Umwana yitwa Samuel.
Samuela ego
ikintu utifuza wakoze umwana wawe ko atazokora ni
nakoze
ikintu wifuza ko umwana wawe wakoze wicuza utifuza ko umwana wawe azokora ni
guye mukigwa
ibyo maze gushika mu buzima bwa himuke
nico shaka umwana kitaje umwana wanje kitazo mu bako
okay uyo yo himuke na boyfriend wawe nivyo ya bintu bitatu ukora kugira bigufashe kuyamba
tewe
cyangwa gusubira ari tanisha
ibigoye kubera ko ubabarangira Enjuru mugabo muso akabwo tuvyikora mu kwa mwamwa ku mwahuye mukuzi. Kuko naba yarakubonye kiri umwana kandi mwamwe yarindiranye. Gerageza kuvuga ati yes ke biko twahuye dukuze petete za nundi duhuru tuvyikora mu direct ko nundi ntacyo yagufata.
Ubu rewa kundanye na Sammy ari umuntu aguhe mukicura kandi na Sammy.
Aho zo urumva kuri benshi. Nishwanya gato zomenye cyo kuzotora uwundi.
Oya. Sammy, semisha kumure kwa sebe n'umugabo wanje. Ndikuvuga boyfriend.
Okay.
Eh ntuko turavuga.
Nora tashaka kandi boyfriend.
Oya ha my.
Turabisubiramo nitwa tamuhira. Ndiri kiganiro gihera. Muri kimana bero turabisubiramo ndiri kiganiro gihera.
I am sorry boys. Mbabarira zivyo zisubira. Kandi ushaka kunyakanisha. Ndakwiyamye star boy.
Oya.
Ndakwi.
Kandi mazimisi mbona message ya star boy. Banu mazimisi mbona star message ya star boy. Nanyandikira jewe yandikira uyo. Mukuri ku Imana. Ono dodje. Star boy ushaka iki? Umugore wanje Ndaduheze ikiganiro duheze ni ikiganiro ni ngoko.
Yes ni rukundo TV je ni ngonda kora ni ikiganiro na rukundo TV. Ndabira nakayashi kubera gutwenga. Tukume na sisi turamushiye. Sisi aho twahirukana na dread ya rafisi. Wayi gushira dread mu mutwe. Dread original kandi.
Ego. Nuko nabishatse tu.
Zone original kumenga zirahishi.
Intentire garama.
Nagatentire.
Yes of course.
Sawa. Ukibira maze gushika mu buzima nawe ugahemukirwa n'umuhungu.
Ngahemukirwa. Na.
Urumva ushitse ubushitse ni senkuru.
ya nyene bishitse tukavana biba bimvuye ko naho nyene abari impamvu mesi ndahemukirwa ambwire ngo ndaguhebye.
Okay, ibintu bitatu sisi iyage gushutinga cyangwa essential adashobora gusiga ibintu bitatu nibiki?
Ibintu bitatu
kuyemwe impuzu.
Kuyemwe impuzu. My God. Yes. Phone ni sakosh. Ikindi. Ngo fondote.
Fondote. Nane ko mengo n'umusina wisize. Gaturi kumwe na Mabuja urashobora kwegera ngaha kumiga twagukumiye wegere ngande aho ni bien. Mama nawe ndabona ni fresh biramaze gushika ukiyumvira muri wewe yuko umwana wawe azokura kina filme nkuko canke comedy nkuko kiwa.
Oh yeah.
Ushaka kuzozwa izikina wenyine umwana wawe
ntazi. Nyene umwana wanje ntazi kina.
Kubera iki?
Urazi gituma nishobora gukora inyugi imwe twese. Eh.
Urafise mutama rero.
Ndamufise.
Nibura bishika mutama kakubwira ati wagiye gukina wati vse iki ugasanga nyene ntashaka yuko ubandanye ukina canke mutama wawe arabifana cyane.
Arabifana cyane. Kandi naho nteba arabitahura kubera nakazi.
Eh. Amahero maze gukora muri comedy menshi kuri wewe nanga.
Ha. Sinome nibanga ryanjesha. Nje ndayazi je n'umutama wanje ntituyazi si cyora si publicité.
Sanga samaja menshi. Mabuja, urakina comedy ufite imyaka ingahe? Mbona umenga uracari muto cyane.
Imyaka yanjye. Urayimeza turi babiri nzo ikubwira.
Turi babiri mu bavyo ukunda. Turi babiri imba ari group ya Rukundo TV nzo ndayijamwa mu match ndayibariza kugira ntibice kuri mic za Isaac.
Nta kibazo.
Okay, waratoboye match, wayi kwitoboza match.
Jewe. Mva naciye ubwenge sanga abantu boye match ku mwene.
Cyangwa uri muri babana bahora bibakera bagaca babatora amatwi kugira ntibave bataka.
Oya.
Okay, baba muri comedy ndazi hari ni ya ntuzenya baguhaye role baguhaye muri comedy umva kuri for kurusha izindi zose.
Hole bakunda kumpa kenshi ngo niyo kuvuga ngo rusaku mugabo yo hole umva yarameze kumera nko kuri jewe bameze kwimpa cyane gose ndinda ikintu ko nyene
urumva rusaku za cyane
oya si kuba gusakuza yo hole bashobora kuguha nkuba mpa yo kwiba mise cyo mama muha nkizo rusanga aje kenshi gose gose gose
ngo batese ukadokora hayi
ari sanje.
Birashika mu buzima muhiri wa nyene ukiri muto we dufata bise nk'imyaka 10 ans kuko ndabona urayirenza mu mere hari aga kuti agasafuriya hari ya muri mukabati ugahingira giyuka cyane ugenda bimwe zabuke kugira utanyagaza hashe ugakura nk'ifim
ntabwo ari kwiye
uba
wihaye ko niwe kwicwa n'inzara ubone injya niwe kwicwa n'inzara ubone injya.
Nuko bakubwiye yose ni Rukundo TV murabibona biraryoshye cyane gose ariko gato ntarandiriye ndashobora kubaza no musiste nabajije ibibazo byinshi ijapani cyo nakubajije umbwire ibibazo bibiri wibuka no banabajije ibyo wawe bitari
ibyo wanje bitarimwo navyo nibuka
yes navyo nibuka navyo nibuka bisigura ko atavyibuka nawe ibyo wabitarimwe umbwire ibibazo bitatu nabajije wibuka.
Okay, itambere uheje kubaza Kevin ko bidora
apana dukuramwe bibiri vya nyuma byo meje kubaza.
Okay, wabajije Queen ati ni ke kintu oruza muri tournage ntusike ucaongera ubaza okay ucaongera ubaza nanashu mubaza ati ni kihe kintu uyu gabo wawe yashavuye umubembere umukorera
umukorera ikigaye
jewe uyu nta nibyo navugira kuri televiziyo kuko abantu benshi bota bapanika okay wakibaje nanashu cyongera ukibaza na ciza je bitatu birakwiye
nanashu na ciza ciza nicyo kintu kidashobora kubura mu nzi wawe ikintu kidashobora kubura mu nzi iwawe byanga byakunda
ikintu kidashobora kubura mu nzi wanjye nicyo shaka mbereka ndakihumbire mbo igitanda imatera amasafuriya isahani komera kambuze byinshi
ubuze byinshi nyene nanjye urabona nabuze n'icyo mvuga icyo kibazo nari nzi ko kigoye mugabo amamatera n'ibitanda. Okay, imfungurwa iri kurayisangira na madame wawe wumva uryohewe wumva uri muri mudu ukumva uraryohewe imfungurwa ziri ubwoko bwinshi turabizi imfungurwa umaze gufungura uri kumwe na madame wawe ukumva nyine uri muri mudu uraryohewe niya
yo iragu emwe iragu nokori
Urakunda ragu?
Yore kareka narahwereye. Yego.
Oke turi kumwe na Rukundo TV ariko ndashobora kubaza nk'umuntu umwe sinzi ko nshobora kubaza Sammy. Ibintu bari kuba dutegura kugira abakunzi ba Isaac TV ariko baradukurikirana cyane abakunzi banyu kugira bashobore kumenya kugira duse n'abasozera ikiganiro sibyo Sammy?
Yego. So nkuvuga muri Rukundo TV nkuko mwamye turabashimiye cyane. Ukuntu muri ko munadukurikirana kuri Rukundo TV na abakunzi ba Isaac turabatumiye bagende muri Rukundo TV. Hama muri Rukundo TV turiko tugomba tumarire ya sezo maze iminsi mukunda cyane sezo biyita umukazana igomba ihere hari indi sezo muzoca mukurikirana yitwa ukuri. Vuba nayo nyene giye kujya ku mugaragaro no kuvuga muri Rukundo TV niyo sheni yonyene. Niyo sheni yonyene. Umaze kuba abone kuri yo ntarungugira mana nubwo baba washwanye n'umugabo akarara gukubita muguruye Rukundo TV muca musubirana
hariyo wibagiye gukiniswa
yo rancement officiel tugiye kubatumira aro abantu bavuga ati turifuza kubabona live live so gukinishwa rancement officiel muri ku kwezi nyene kwa December mugabo itariki tuzoyibabwira tugiye kugira rancement officiel itariki tuzoyibabwira mu byukuri so ndagukunda sheri wanje
ngo badafisa baje nawo muca mwihangana reka duhere ngaha duse n'abasozera umumwe sake ndavuga akajambo kanyuma ku bakunzi ba Rukundo TV na Isaac TV uco nasezera kidutera tubanda
ku bakunzi ba Rukundo TV Burundi ndabatumiye gushyira ko subscribe comment hamwe na share mugire umunsi mwiza
ba Isaac TV bantu bavu
bose barimo ko nababonye ba
agiye kuri dada n'amazina yabo nayamenye mana yanje
ku bakunzi ba Rukundo TV Burundi turabasaba gukurikirana cyane amakomedi yacu n'amafilme yacu hamwe n'ibiganiro bya Aza TV kugira ngo bagire subscribe
yose ni comedy no mukuvuga dushira mu comedy yes now
Icyambere abakunzi ba Isaac TV turabakunda cyane. Kigira kabiri bagende kuri Rukundo TV.
Ni wowe bakundira iki wewe?
Ndabakundira iki? Nene hari umuntu nk'abakunzi b'umuntu.
Nene wagiye tubandana. Yewe nari ndakubaje impamvu bakunda ko bashobora kubazara muri commentaire kuwe kudukunda.
So ndabakunda kubera bagira kaya kantu nyene cyane kabandanya iduka. Kaga subscribe. Yeah.
Okay.
Yes. Mugende kuri Rukundo TV mudukurikirane ariko byinshi biryoshe kandi bishasha. Yep.
Okay, turagenda nonga anye ngo bamwita shugwe.
Yeah.
Ana mashugwe ho tuko.
Oya ya siyo.
Mashugwe ya family.
Kandi zuravuga kuri mama Samuela. Bitu gani? Nukiri nkumi zuravuga ishukura ati mama Samuela.
Okay, twagiye mama Samuela.
Okay, wakunzi ba Isaac TV. Turabakunda cyane kandi turabemera turabatumiye muri Rukundo TV mukurikirana ibikorwa byacu mutibagiye comment share na subscribe turabakunda mutibagiye no kuri Isaac TV subscribe
cyo mana hama waruvuze ngo ngirene
turasezera kugira ibintu bigende neza tuje mu bindi bikorwa
yari mbona Juma bayi Juma Juxi bayi
ari muri kamera
ah muri kamera None ko naboya no nini we makurata uriyo muri kamera na Deniza na Jagiso Matayo Ruka mwese nabandi ntazi zina turabasezeye bayi mucicikare muraba Isaac TV murazi ko ariyo televiziyo ubu ya mbere kurikiranwa sana bro felicitations murakora hama mutibagiye indi nayo kurikiranwa sana mu makomedi mu mafilime nimba baguhaye divorce fata telefone shira umugabo wawe muraba umukazana acha twenga comedy acha twenga muje kuri Rukundo TV mushire GM na Partage hama mutibage kuri Noel muzoze muyore nzobana so yanze umwana muga muzoze mwariye hapana kuinama jumu na kwakura kwa Sammy
sende
aba turabashimiye kwanza abakunzi ba Isaac TV kuba mwaje kutugundura hama kandi turabinginze tubabwira ngo karibu kuri Rukundo TV mutibagira kugira subscribe na commentaire na share karibu sana kandi turabakunda
asante turasezera papa mubwire bagina na subscribe hariya
nagasaga cyane rugeriwe nuko okay bakunzi ba Isaac TV Mugen, Trebakunda Tani Tambi. It's a cabin, Mugena Mugena Subscribe. Say ya,
Ibin.
Mante,
Ecomante, Hamge.
Najim.
Najim. And
subscribe.
Okay, subscribe.
Bidahez.
Mutamugan Dadero, Manawe, Kurilukunda TV. Yo. Mugira subscribe, share, ya, comment.
Bo, ibindi ndabyebagi.
Bo, eh?
Warivuze gute?
Eh, usinda heza. Mute mugenda rero kuri Tiza Comedy. Yo mana we. Yo, oh ya. Mugende kuri Tiza Comedy, mwandike Tiza Comedy. Ama, mugira subscribe, hari kindirimbo cyose. Subscribe, share, comment, n'ibyo byose babuze muzobigire. Eh, kugira ngo muze murakurikirana imiziki indirimbo zimeze neza zo guhimbaza Imana.
Tunapita kule mama kali kukataza kupita. Wahuni sio watu wazuri. Ukichezea jembe litakulima. My name is Star Boy Behind kama kwa alikuwa na Juma Jux, twalikuwa na Rukundo TV. Basango baki na comedy zyo cha negosi meze neza cha sometime ndiko ndiraba nanje ndatuinga. Bano batipe mbona ngaha mgaba buze kwa rumu na buze zogaruka buze ahari. Mwezi ko twakunda Isaac TV mbandaye kugira ni biganiro vya kigano ni wakibonoze kuwa mbere kugira share, like, comment mko babivuze kugira bigende neza cha negosi. Turabakunda we are on time na Isaac TV na batipe barakora neza cha negosi. Reka tubasezere ngende abahi chance. Big up. Big up. Big up. Big up.
Uratano bro. Mugabo namabuye niki. Basha kwita chance utubo yo.
Isaac TV. Oh.